I te tau 2016, I kitea mātou te kāpoti i roto I te roto I te kitea a Ihinga, tētahi ona tipuna moana. Nā tēnei, I hono ai a Bay Plenty Regional Council me te Arawa Lakes Trust ki te whakamahi tētahi hōtaka rangahau hei whakahaere mai nā rauemi a Bay Plenty Regional Council me ngā mātauranga, tikanga a iwi o te Arawa whānui kia whakakōringia te horapa haere ki moana ke. Ko ngā kāpoti, ngā pōrearea o te moana. Ka matea ka toa ngā momo tūturu o Aotearoa. Whā te kaumā o waru haura te roa e ora ai te morihariha. Nei a waho atu I te wai. Ka taia te whānga e tata tonu ki te ono mano o ngā pēpi mō ia ika.
So the initiative is started between the Bay Plenty Regional Council and the Te Arawa Lakes Trust. We work real closely with the biosecurity team within the Regional Council.
Rima rau ngā tangata o te ropu kōhuru kāpoti. Rua te kaimatahi no ngā kura, ko ētahi ngā rangatahi haututu, ētahi no te hau kainga, te hunga kaumātua ētahi, e here nei I ngā kupenga ki ngā moana katoa o Te Arawa whānui. E hara ko te here I ngā kupenga anake, ke te whakaako I tētahi hōtaka mā tauranga ki ngā tauira, tahi mano rimarau te rahi I roto I te reo Māori me te reo Pākehā ki ngā kura o te kainga nei. Ko te rōpu nei, ka tai ki ngā hui o te rohe, kua uru mai ngā tangata rongonui, ā, tata tonu te tahi mano ngā tangata e whae ana I a pukamata tōtiro kei te mpēhea ngā mahi. Ko tētahi o ngā rautaki ki te whakakōringa te pōrerea nei. Ko te whakaepa I ngā kupenga nunui puta atu ki Aotearoa. Ā, waru te kau mano te nui kua hopukina I ngā toru tau kua pāhure.
Initially, in the first few years, we've seen quite a steep increase in catfish, and then from our last season, we actually seen about an 18% decrease, and this was with quite a lot more netting undertaken.